Steel Engineering.
Oh.
Pedio Dineo.
Oh, okay.
Yeah, you're welcome.
That's nice. But are you feeling comfortable with English?
I can't do it. All right. Yeah, it's something to
do. All right, all right.
Timafuna na uko ukoresho ni ama desk. Ama desk wa ando limbadi?
Kusolimene mofu salo, ya mkulagi, ndi eya.
Oh.
Mali muno muru, tikambaka mbanka nyo kuzena ni madesk. Antwamina mabanga madesk mbuyo, asia. Abanga design abomeleza kuti obanga madesk ndi Fed Steel Engineering. Mwalo na tabwa ili. Tabwa ro limene lili ro amapika. Ndi ro limba tabwa limene lili. Olokuta bwa mvula kugwera tabwa ili. Kaya anthu ati tabwa madzi anthu ndodani. Tabwa limene sili nga kufumira. Kamera sili nga bangidwo jina jili jose. Mwalo na jisulo jiji madam.
Kamande jole mela.
Zitsulo zimene timochelela madesk amene wawa. Ndizoli mbaso. Even anya madamina magwira chiro panopa ndanya mada experience mayo na desk imena imira desk yojira kuoneka kuti anthu amena mayo ocherirawo ndakatswiri kuti ana kukhala sangatsetsireke kamena mwana kukhala osafira kuofutaku kukhala pa desk imena iyi mwana apuzira bwino kwino simudzamva kuti ku Fed Steel Engineering ma desk awo chipangizo chini mapezeka uko icho uko yachoka ithabwa ili ku chisolo chapindika ayi ife ma desk timapanga mwai mose munomo anthu avomereza kuti ife ndi pano
Komasa baba rundu kuona desk ya office.
Eh. And imene yoyo ndiye mutiyevu.
Mutiyevu.
Yeah, tabole imene yoyo.
Eh.
Mo office isu avomeleza sonena kuti iwo awena mabwela uno madzapanga order ma table a mo office. Kwalipo zodika katundu tatsetsereka kapena tabwa lilichoka mena chichilikanya na chiti chose. Kamuika pa mamonita ma computer ka 17 namo pakamodzi. Tabwa lolimba imene yoyo.
Aliso rumagi
timapanga ku Fed Steel Engineering zimene zizi. Oda baba ifewa Malawi. Tidziyamba ndi feo kugulana katundu.
Zaona ya.
Anthu ozindikira akubwera kuno ngati inuwe mene mabwera kuno. Akazokongola ngati inuyo ama degree yao. Mabwera kuno pozindikira kuti kuno kumene mupesera yanko ya madesk. Moyo na track ili panjani. Track imene ni mankwa na ambassador of South Africa.
Oh.
Anthu akunjaso ambopanga order madesk muno mapita mayiko awo.
Mpaka nakunja?
Fed Steel Engineering ifeo tabwera kuti ifeo ikhale yankho ku masukulu kaya ku mabungo osiyana siyana fandika lowe tigwira ntchito yake yoyenerera ndiye ngakhale so amabungo akupanga appreciate ntchito zimene ife tikugwira komanso lavomereza onena kuti inu a Fed Steel Engineering inu ndiye ndanu wake okoza madesk anu wake okoza matebo amene mwaona So, are you single or any related? we can talk about at the time.
You are say, Finjaloji wawa, wandi pesesa, akusoro pika suwa pesesa. Atika na basi information wabasa, chata nandi jodi alwe mwofesi, akaringe kudishu. Wandi pesesa bunu kwi.
Ase muru wako makwila bobo?
Sisa muru wako makwila bunu kwi. Wandi ife disi kani jari, siku wani chori jari, wangu magu ni magu na.
Kuda wawa sabwana?
Ya, ya wadu sabwana. Uyu ndo pika ba. Ase diyo kwa pika suwa pesesa. Atika, muru wako mwofesi, mwakaringe kudishu. Ya, sana kupusitse. Information ndiyo mwe yu nditu. Mwandi pesisa, chasa ndi jokuti mungolo wa mjani, mwofesi basi. You are saying, damati yeo.
I'm on my way. Andu kwe. Ndingunu wanga metu hefa. Metu hefa, ndingunu wanga. Chochi kumati tingabide batogolo ngati dziko. Tingabide batogolo.